Watoto wa?
Mkwambe.
Are you ready?
Yes.
Okay, let's sit down. Angalia mbele. Attention.
Asante.
Piga makofi yote. Wamejitahidi?
Ndio.
Piga makofi tena.